Sirkal olando kawo ting mar jong'anyo manowito ngimagi kod jogo mane ohinyore e kinde ng'anyo mag rowere mong'ere kaka Gen Z mar kwedo paro mar chik omenda ma higa mar 2024-2025. Ka uloso e kar jot mare ma Nairobi odhiambo ma kawuono, jatend piny William Ruto bende ochiwo ote mare mag kuyo kaachiel kod lit ne anyuola ma joge gine oyudo hinyruok kod tho e kinde mar ng'anyo ma kamano. Ma timore ndalo machuok bang' jopiny penjore gimomiyo jatend piny pok onyiso lit mare e mago mane otimore ne jopiny bang' rakruok kod obila magiwacho ni tijgi ne en chiwo arita to ok hinyo jopiny.
To the mothers, fathers, siblings, relatives, and friends of those who lost their lives, my deepest sympathies and condolences to you all. Equally, to the many others who are injured and recuperating, I wish them quick recovery. The government of Kenya will support all those who've lost their lives and those who've been injured.